ni DJ Mario, The Terrorist, The Terrorenga, The Vibe Master, ndabakunda cyane.
Gatwe tugene ni iyi ni katika de.
Katika extra the big size.
Muko kwa mwana nani?
Na DJ Mario the one and only best radio.
Mega DJ Mario cyane ntibirashika bakugira ati DJ Mario uraruko gukoresha umuke cyane.
Ya, ari abamaze kubimbwira ariko je amajambo y'abantu sinda yakibanza umutima we wanje.
Biramaze gushika ugasokana n'umwigeme kwera akazi ke wawe.
ni benshi bama banyandikira bambwira turagukunda. Ah jewe ikintu cya mbere bankundira ndabizi sukwirata jewe ndabizi kandi umpaye sho nshika ku mwanya nkagukorera akazi ntiwigera widoga. Nicyo gituma abantu benshi bashyize ngaha bavuye hanze bashyira babaza DJ Mario niwe dukeneye kuko barazi yuko nkora ibintu byiza cyane. Ndabara kukije mwese mubyubahiro byanyu aho mubyangiye, ndabara kukije bivuye ku mutima n'umunezero mwumva afise kuri uyu munsi uri hejuru. Uyu munsi ndaza kuvuga ikirundi ndacishamo n'agaswahili gake kuko hariho abantu bari ngaha batumva ikirundi. Mboneyeho natangiye bwo kubwira abamenyeshamakuru bari ngaha ushobora kubaza mu Giswahili nta kibazo, n'ushobora kubaza mu Kirundi ni sawa. Ndashimiye kandi the CEO wa Dimoda Fashion Laura Mashupe ahari hose Imana imuheze agire. Ndashimiye umuserukizi wiwe ariwe Pipen avyagiye harya umuserukizi arongoye Dimoda Fashion mu Burundi ahari hose heshima kwakunze. Muri aka kanya rero ngira mvuge parcour yanjye cyangwa urugendo rwanjye muri uyu mwuga w'ubuDJ ingene natanguye naho ngeze muri uyu mwanya. Je kubatanzi amazina yose yitwa Sabimana Omar, izina DJ Mario ni izina ry'akazi, ni izina ryo kurondera ifaranga, ni izina ryo kwinjiza inoti. Je natanguye ubu DJ muri 2016 officiellement. Natanguye ubu DJ muri 2016 n'umwigisha wanje yitwa Baba Ali. Araza gushika ngaha mubona mu kanya benshi bakwize kumwita DJ D n'umukambwe. Aho yari muri 2016 nkejeje amashuri ndamukurikira ndamubwira gutaha njyewe ibi bintu by'ubu DJ ndabikunda cyane kuko naranse kubijyamo ntaraheza amashuri, kuko utangiye gukora amafaranga utaraheza amashuri biragoye cyane kubandanya wiga. Ndamwegera mutama ndamubwira nti mutama njyewe nshaka umbere umwigisha. Arambaza ati ufise amafaranga angahe? kugira ndakwigishe ndamubwira nti mutama wanjye nje nongeza amashuri mfise amafaranga 25,000 aratwenga yavuze 25,000 okay yazane ndayamuha awonyene acahamagara umukozi wiwe aca ayatuma amafana turayenamo amafana y'amafaranga bukeye ndatangura kwiga jewe nize mu bihe bigoye nize ubu DJ muri cya gihe amatara yakunda gucika cyane amatara wasanga acika muri kartie umwanya munini hari igihe kuko kiri napfa mu Kampenge ngenda kwiga mu Buyenzi ntibyanyorohera amadiplacement hari igihe nagenda nkakubita swata nkasanga nta matara ahari nkasubira muhira ntize aba ndakomeza ndiga bukebuke arambwira ati nawe ndiko ndakwigisha gira ingufu uronke icyuma cy'iwawe wozo uragira pratike muhira y'ibyo ndakwigisha kuko si misi yose cyane muzoronka igiteramo ngo uze kuntwara ibyuma oya gira ingufu uronke ibyuma by'iwawe muri uwo mwanya nkiriko ndiga naragize amahirwe yo kumenyana na mukuru wanjye ubu ndamwita mukuru wanjye kuko yatanguye nk'umugenzi n'umuntu twahuriye muri groupe ya WhatsApp n'umuntu namuteye icyiyumviro cy'iwanjye ndamubwira nje ndi umu DJ muto ariko nta byuma mfise jewe ndiko ndiga arambwira we kweli ya mu DJ unabijua ndamubwira jewe ndiko ndiga ndiko ndabyiga ariko nta byuma mfise nta cyuma na kimwe nshobora gupresenta imbere y'umuntu kuko nawe nyene asanzwe ari umu DJ aba hanze aba mu gihugu cya Canada kwimenyereza hama niwagenda urakura nzobibona nzogenda ndamukuza nanjye uwo muntu si uwundi ni uyu abyaragiye ngaha yitwa DJ La Crab ku izina benshi bakuzi nka Le Grand Maître aka mumukomere amashyi cyane uyu ni umuntu ndamufata nka mukuru wanjye kuko ni umuntu twahuriye muri WhatsApp nje nicyo gituma amagurupe ya WhatsApp nje ndayubaha kandi ndubaha abantu bose kuko ni umuntu sinayenda muzi ntiyaranzi twahuriye gusa muri gurupe ndamushikiriza ibyiyumviro byanjye ndamwereka tana yanjye arayitahura binyaruse reka rero mwende mvuga nibugana ningoga kugira sintware umwanya munini ama ibyuma ndatangura gukora rero ndatangura gukora ndakora narakoze amasho menshi muri 2017 nyiheza rero baba ari kuko yanyigishije igihe cy'amezi abiri nyiheza kwiga muri 2017 niho management ya Natasha yavuze ni uyu mwana arimo kazoza irandondera management ya Natasha turagira amasezerano imyaka ibiri renouvelable turakorana nabo neza cyane ndamushimiye cyane manager Rafael Nyangwi araza gushika mu kanya turakorana neza turakorana 2017 2018 2019 ndagenda mu ihiganwa rya Vuja Music Award benshi bazi nka BMA ndashobora gutahana ikibanza cya mbere trophy ya mbere natwaye ngiga mu 2019 nimuhumera amashyi baje ndakomeza jewe ndi mu ba DJ novuga ati bagicaruka ariko bamaze gukora ibintu byinshi cyane bamaze gukora ama evenement menshi kandi akomeye cyane ndi mu ba DJ bizegwa n'abantu bategura ibiteramo kuko jewe uri nzumbona mu giteramo kiwawe na mucezo na mucezo urimo ndakubwirira ibintu bisukuye ndabandanya ndavuga nti ndakomeza muri iyo 2017 nyene ndiyumvira ni none aba DJ ni benshi mu Burundi ni gute nshobora kwidistinga n'abandi nitandukanye n'abandi nzane creations iwanje kugira bamenye mari nka mari narifise abagenzi banje babiri umwe yitwa El Haddad ntiyashoboye gushira ngaha uwundi yitwa Gael Manirama ari mu Bushinwa n'abantu nakunda guhanuza cyane ndabashyira muri groupe turi batatu ndababwira nti jye nshaka mumpe icyumviro nshaka kwidistinga nka Mario abantu bamenye nka Mario zane ikintu gishasha kitari mu bandi badici barambwira nti crea indundi mixtape icyumviro cya indundi mixtape nimo bashoboye kukima ndabashimiye cyane aho bari bose imana ibahezagire icyo cyumviro ni nacyo cyatumye bampa ni trofe muri 2019 nije mu DJ natambukiye gukora imixtape z'indundi kuri YouTube kuko abandi ba DJ bari nuba kuvuza imiziki y'abarundi mu mabwate yangwa imiziki yanitambika umva ibintu nk'ibyo ariko kuva aho nanduje uwo mugambi wo gukora indundi mixtape ndibaza namwe murabibona ubu aba DJ benshi barishimira cyane iyo bakoze indundi mixtape kandi ndabashimiye naho bari hose imana ibahezagire bakomeze kunshigikira kuko tuba tugumye dukora indundi mixtape bituma umuziki wacu ushika kure cyane ikindi kintu nashoboye gukora narashoboye ku narangiza ibiteramo byinshi cyane nabivuze byaba Koffi Olomide ba Fali ba Alikiba ba Harmonize ibiteramo byinshi cyane bikomeye nakoze n'amateka menshi cyane nakoze ndavuga nti jewe rero nkeneye kuba umu DJ akorera no ku mbuga ngurukana bumenyi zirimo za Facebook za Instagram je no vuga yuko ndi mu DJ wa mbere amaze gukora show nyinshi za online yaba kuri Instagram yaba kuri Facebook zikurikiranwa n'abantu benshi cyane ni na mu DJ ifise abantu benshi bamurikirana kuri Instagram yanjye kuri ubu mwanya tuvugana abantu bashika amajana ane barahejeje kumurikirana ubu nyine ndakwije abantu ibihumbi 11 n'amajana 4 kuri umwanya tuvugana ngaha mu mpera mashi kandi je ni nayo mu DJ iyo ndiko ndavuza ahantu canke ku radio kuko jewe nsanzwe nkora muri Buja FM bazi barabizi ni je ndi mu DJ nkunda kwibusa cyane abantu kwikingira corona Cedric ngira ahari acabimenya ibindi novuga ndashimiye cyane kubona perezida wa Amicale des Musiciens Romeo yashoboye kuza kumushyigikira ibyo bintu ni ibintu by'amateka cyane ku muntu nk'umu DJ nkanje kuko nta wundi mu DJ yari bwabwire conference de presse hano iwacu icyo tukemeranye narakoze ibindi bintu bikomeye cyane gushika kuri uno mwanya tuvuga wa 2021 narashoboye guhabwa agashimwe na AGS Association des Jeunes Sportifs irongowe na Cedric sinzi ko yamaze gushika ariko yamaze gushika ahari hose Imana imuheze agiye mumukomere amashyi cyane kuko ikintu yakoze ni ikintu kidutera intege ni ikintu kitwongera ingufu muri sosiyete tukaboneka nk'abantu b'agaciro cyane nkarangiza nshimira umuntu yaduhaye icyo kibanza ariyo Shaban ari hari inyuma murashobora kumukomera amashyi kuko yagize ibintu by'agaciro cyane Imana imuheze agiye nasubira nkabibutsa yuko ino conference de presse yafashwe mu mugongo cyane yateguriwe na Sky Empire niyo shirahamwe yashoboye kubyara The Modern Fashion Sky Key Group na makampuni ya Boss Raoul Mashimbe ahari hose Imana imuheze agiye jewe
ikiwemo pia tuzo ya Abuja Music Award aliweza kupewa na watu ambao waliweza kumsupport ili aweze kufika ambapo kwa sasa iko. Ameweza kumshukuru DJ Lafrao kutoka Canada, aweza kumpigia makofi mengi, ameweza kumsaidia sana, ameweza kumpa vifao ili ofiso kwa DJ Mario Isa Nyongere. Karibu sana au inatupia vishukuru chanye licha tunakwenda
kugira amahoro iterambere rya DJ aba uno munsi DJ Mario yaje uko Amerika ngo DJ yiwe ashaka kuguma aje kubanza kugira ngo umwanya wo kuza na kuwa ize aho gatwe gato DJ Mario kuko yavuze para kuri yiwe urumva yuko ari umuntu afise yihaye hanyuma jewe ikintu cyatumye nshobora kumwegera kugira ngo nshobore gufata mu minwe imigambi afise kuyitunganya kugira ngo dushike ku maobjektife twihaye icya mbere nabaye ngatanga yuko ntungere yatejeye mu mwanya muto agashyiramo intege agashobora kwikisitinga n'abandi bagize kuganira ibigambi bise ese umudije akugize umuziki muri boite abantu bose baca bahagara bakavuga yuko ari umusazi hanyuma DJ Mara acavuga ati mu Burundi dusaba sani dusaba abaririmbyi beza dufise abaririmbyi bafise amatara ni igiki nokunganira muri kino gihugu cacu c'u Burundi kugira ngo uno muziki wacu ushobore kumvikana yasani bose kero musajya agenda muri boite akarimba yinjiraga ata muziki n'umwe yumvise abaririmbyi mu Burundi rero nabo nyine ni abantu bakomeye cyane kuko bakora bantu barakora ariko murabona yuko amaproduit bazana ari amaproduit meza cyane hanyuma DJ Mario ameze gukora amaze kubona yuko indundi mix yamaze gushinga
ni icyumviro cy'abadj bari mu Bufaransa bari muri Canada bari muri Amerika bashoboye gutunganya kugira ngo umuziki wacu Burundi urangane gusambirana mu mahoro ibyo byose ni amastrategi abadj bari kubafata kugira ngo bashobore gufata umuziki wacu bawushyire hanze mu mahoro ibyo nabyo ni byiza cyane kubera birahesha agaciro igihugu cyacu kuko hari dusanga mu Burundi bwazi mbese mu Burundi turasaba DJ turasaba sani ikindi nacyo mundira ibya diaspora
Bwana Mugirezi ni yacurangiye bita champagne. Hama biza kuvuga ko Mr. Champagne yaguhamagaye aguha amahera akuriha ku ruhande nk'umuntu mu rwaruka ariko raduka ubonye bashobora kwinjira mu mwuga wo kudije ni izihe mbogamizi wagiye uhura nazo kuva
reka ngire ko ndamwishura ikibazo cya mbere yavuze ati DJ Mario ko wahora muri Rasta mu DJ ama akagera ite arumbwira ati ese DJ Mario ari disponible arumbwira yes ari disponible barayaga baravugana barahita byose njyewe nateye murankora nazo muri ibintu by'ubudije cyangwa abariko baraza muri ibintu by'ubudije ofite muri ubu mwuga w'ubudije harimo imitego myinshi cyane mu budije gusa tuvuga yuko no mu baririmbyi ibyo ni ibintu twamaze kumenyereza imitima yacu kuko ni ibintu tuzi yuko iyo umuntu ariko arakora araronka abamwana benshi n'abamukunda benshi aho ndibaza kiratawurisi murakoze
kandi muntunge mumburane aza kubaza DJ Mario abaza kandi amanager wiwe isa hanyuma harakunza dutumbereza amaza kubinyorohereza numvise umengo testimony cyangwa se manyaje ya Mario
Twende Yes, ni star boy kuri mikoza Isaac TV nkuko yama abikora Miss Sunko azanira ama exclusive interviews muri sekunda bakunda cyane gose ni Mr. Home kuri mikoza Isaac TV behind kama turi kumwe na Juma Jux. Hey papa, ko bisaba bodyguard ngawe, ko bisaba bodyguard papa.
Ah, mu ma event nka yakomeye il faut ko ugira security.
Ah, jamaa wanatia oh kama.
Eh, wanatisha na wana waje.
Ujamaa sasa ni hatari, Juma Jux. Unaona ujamaa? Murabizi ko twakunda cyane gose bakunzi ba Isaac TV gato DJ Mario turamutsa bakunzi ba Isaac TV amaze tuvuga igikorwa cyatuzanye kugira ama ibintu biganeneza cyane gose papa
ndabaramukije aho muri hose bakunzi ba Isaac TV ni DJ Mario the terrorist is terroring the vibe master ndabakunda cyane
gato tugene ni iyi ni katika de
katika extra the big size
muko pa mwana nani
na DJ Mario the one and only best radio
ya ga uno mutipe ndamukunda cyane gose nico gituma nabaye ngombwa kugira nshike ngamu ni kino kibanza kuko twaronse invitation twari kwikabusha no rubanza papa ndabona ufise ama award abiri kwana bari kubaradukurikirana bashobora kudusigura ino award sigura iki iyi inayi sigura iki mbega wayihawe ubigenze gute kugira abantu bari kubaradukurikirana bamenye ati iki ni iki gisigura iki papa
ah iyi mubone ya mbere ni ya BMA Buja Music Award natwaye muri 2019
Okay, Buja Music Awards Best DJs Demi 2019.
Yeah. Iyi niyo nashoboye gutahana nk'umu DJ w'umwaka. Iyi nayo ni AGS nagashimwe nahawe na AGS nk'umu DJ mwiza.
Sizike muri arena.
Yeah.
Okay, papa ndabona ukora akazi ku DJs kandi kuri uno mwanya twa turavugana no vuga yuko kari gari kaguha agasosi. Mega ugitangura gukora kano kazi DJ Mario, warabona yuko uzobikora nk'akazi cyanye wabitanguye umenga uri kurasina.
Ah jewe nabitanguye mbona yuko bizombera kazi kuko nabita Jesse nigeze mfitina ata muri ibintu by'ubu DJ
sometimes iyo utanguye ikintu ari kugitangura umenga uri kurirondeza
ego jewe narirondeje ubwa mbere urirondeza ariko apre narabonye yuko bishobora kununga bishobora kunyubakira inzu bishobora kuma imiduga ibintu nk'ivyo na kazi nka kandi
DJ Mario kuno mwanya tuko turavugana yo bafise umutambukanyi canke ho yo bafise aha abanyinzu yiwiwe yo bayakwiye nyene irahagaze kubera akazi ku DJ
inzu nziza winjiyemo ni buraya
asigaye madame nabonye abigeme beza ngaha benshi burya usanga harimo madame wa DJ Mario
oya bajya nabo badushoboye gutunganya bino bikogwa
ari abandi nabonye nyene bari bicaye liking up
n'abagenzi banje
n'abagenzi bawe DJ Mario nuvuga yuko ugerageje kuvuga umu DJ mu gihugu cy'u Burundi ariko abikora neza cyane gose DJ Mario ni uwo musiga ni umwe mu ba DJ umaze kujya mu ma concert menshi yaba Harmonize ndetse na Barikiba menshi cyane gose mbega nake kabanga ukoresha nka DJ Mario kuko ngerageje kuraba aririmbyi benshi bamaze kuva mu bihugu byo hanze baza mu Burundi usanga ari DJ Mario mbega ntiwibaza yuko abantu bazava bavuga ati DJ Mario usanga akoresha umuti kugira aronke ama concert akaze nk'aya ntibikishoboka
ah jewe ikintu cy'ambere bankondera ndabizi sukwirata jewe ndabizi kandi umpaye sho nshika ku mwanya nkagukorera akazi ntiwigera widoga nicyo gituma abantu benshi bashize ngaba bavuye hanze bashika babaza ndije mbari niyo dukeneye kuko barazi yuko nkora ibintu byiza cyane
ariko biramaze gushika umunsi umwe ukumva umuntu akubwira yuko DJ Mario wo gukoresha umuti kuko ngerageje kureba mu Burundi uri kuratera imbere kenshi ariko bavuga ko uri kurakoresha umuti ugira ushobore kubandanya utera imbere mbega DJ Mario ntibirashika bakubwira ati DJ Mario urari wo gukoresha umuti cyane
hari abamaze kubimbwira ariko njye amajambo y'abantu sindayikibanza umutima we wanje
DJ Mario asanzwe akora kuri Buja FM ubayeho nka contrat cyane na kazi ka misi yose umwanya n'umwanya ushobora kuhava cyane urafise contrat na Buja FM
kuri Buja FM ndafise contrat ndi umukozi w'iradi
DJ Mario the terrorist no turi kumwe ariko gato cyane ndavuga yuko washimiye abantu benshi cyane gose urashimira abantu benshi bagiye baragufasha kugira ushobore gutera imbere kuri uno mwanya tuko turavugana numvise kuvise management waravuye kwa Natasha urajya kuvuza handi gato nsubira inyuma gatoyi bavuze ko wavuye kwa Natasha bivanye nuko contract yaheze
yego
ariko gato DJ Mario contract iheze iyo umuntu yakoze sana arashobora kwiyongera contract kwe DJ Mario atiyongeye contract
igituma contract itari yongera nuko management ya Natasha niyo itegereza kwiyumvira tumwongere barambwiye tuko turi kwiyumvira bishobose tuzokongera ya bimeso
okay gato ikibazo nuvuga ntari bwa kubaza shobora kubaza mega DJ Mario avuka mu bana bangahe arafisa ababyeyi bose mama na papa agira kangahe kuri no mwanya sko turayaga
jewe ndu muhererezi mu bana 8 na papa na mama mafise
pole sana mas
merci beaucoup ndu muhererezi mu bana 8 bijemerezi
kuri no musi DJ Mario arafise buno bushimwe babiri naba ha abantu batatu baza imbere mu mutima wiye yumvira akavuga ati uno bushimwe bubiri kuba ndabufise naba abantu batatu birakwiye yuko bashimira kandi imbere ya Isaac TV kuko Isaac TV kirwa n'abantu benshi cyane gose ni benshi badukurikirana kandi ikintu nk'ico kirakwiye yuko umuntu agukorera icyiza munyuma ukamushimira ku byo yakoze
mvuze batatu wabake ariko novuga uwa mbere yoza imbere ni umuntu yanyigishije baba Ali DJ D uwa kabiri ni DJ Lacrao amfasha kote materiel uwa kane nshobora kuzana babiri nshobora kuzana icyarimwe ni Adadi na Gaeli bafashije icyumviro cyo gukora indundi mixtape
biramaze gushika ugasokana n'umwigeme kubera aka kazi kewe Mwigema akavuga ati ure chama kweli kunavuza indirimbo arabijyosha sana reka ndamukunde kubera akazi kiwe
ni benshi bama banyandikira bambwira turagukunda ukungena ukora oya ni benshi
ukundane tuje nkupe je nawe
oya
ibinye bitegereza kuba DJ Mario ntitwarire
biraba ariko je sindabataye
ari abakobwa baba baca muri commentaire bavuga ati DJ Mario je narakundaze dukundane ariko namaze gushika ukadragwa n'umwigeme bivanye n'akazi kawukora DJ Mario
ya ni benshi sumwe ni benshi
okay nuvuga yuko uri mu bantu batangwe gusupportinga umuziki wano mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu kuvuza imiziki hano iwacu reka ndanagushimire papa
ndabashimiye cyane bakunzi ba Isaac TV na Isaac TV nawe Star Boy ndagushimiye cyane mari
kweza ndagushimire papa
asante sana
ndakubaka
nanjye ndabubaka
akazi keza papa
mugire
umuntu rogera nta bukoze ko gatoya Juma Jux ubu n'ubushimwe yaronse iyi ni AJS Award Mayor DJ de l'année 2020 kwa Cedric yari muri arena
ya
reka nawe ntumushimire
umushimire cyane Cedric yarakoze
nakangena ndagakoze ko papa nako niba abafana ba DJ Mario ndiko ndaraba nyene papa reka ndagushimire cyane
asante sana
bakunzi ba Isaac TV mari kumwe na Star Boy Mr Home rijane namaze gushika kuri mikoza Isaac TV murasiko tubakunda behind kama kwari kumwe na Juma Jux nari ko aragerageza kudoma amasana mameze neza cyane gose abona ko byari biryoshye byari ibintu bibereye igisho ami prali MC yari ami pro umwe MC ariko abikora neza cyane mu gihugu cyacu Burundi reka nawe tumushimire big up sana bro urikumependeza sana papa ami warubere uno munsi papa big up sana ini Isaac TV bye bye
Isaac TV.